Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Akusasenzima ukwamukela emndenini owesilisa odubule waqotha amalungu omndeni wakhe waphinde wazidubula naye. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elandibala khona le video. Mangu uqala usijoyinele likhasi wamukelekela igama lami ngosibonga konke wakantwando mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kubikwa ukuthi ibisanda kubuya esontweni indoda yase ntanda kuvela olunde vele yavulela ngenhlamvu emalungini omndeni nwayo amane maqede yadubula nomakhelwane ngaphambi kokuba izedubule nayo. Kulesigameko esenzeke ngomgqibelo ntambama kushone amadodana kamsolwa amabili okunguthemba Sibamu Sibiya obeneminyaka engu-39 kanye nomthabi Sibiya obeneminyaka engu-34 bathathu abaphuthunyiswe esibhedlela kanti ke balimele kabuhlungwana. Kubona kukhona nonkosikazi kamsolwa usizakele Sibiya oneminyaka engu-58 ekuthiwa udubuleke ekabe esifubeni nasesiswini. Kukhona nendodana kamsolwa engumagcino umnumzane Menenhle Sibiya ube neminyaka engu-28 odubuleke naye esiswini. Ukugcina kube umakhelwane umnumzane Msawe Nkosi neminyaka engu-44 okuthi udubuleke esiswini ngesikhathi ezama ukulamula. Enye yamadodana kamufi esinde kulo mshophi ithe udlame lususo ukuthi ithengele umawayo umbhede ngoba imjabulisa. Ukuthi ubaba ubesevuka umbhedezana elwa nokuthi umthengele kanjani umama wakhe umbhede negrosi ekubeni bengasangenelani. Ikale ukuthi uyise ube umuntu ohlukumeza umama wabo ngakho ukumkhomba ngespam. Nala kwasuka khona ke ingxabano bagcina amadodana akhetha ukuduba ekhaya. Ithe singene silandelana mina nabafowethu silethe umbhede negrosa. Wavuka inja ebomvu ubaba ethi igrosa nombhede okuthengwe mina akakufuna emzini wakhe. Umfowethu bese emncenga wenza ngokusemandleni ukuba amehlise umoya. Ugcine sevuma ke samlethela umama umbhede kanye negrosa. Kuthe nje kungakapheli nesikhathi esingakanani ngesikhathi bethola ucingo oluvela kunini ekhala ecela usizo. Ibe sesijika sesibuyela emumvu nakuyila esifice khona ubaba esevuka inje bomvu ecabana nomama ekhala umama ethwele izandla ekhanda. Singene silandelana nabafowethu wabe sebuza omunye wabafowethu ukuthi kungani ubaba ehlukumeza umama. Ube sephimisa amathi wathi kungcono abulale yena nangampela uvele wadedela ngenhlamvu. Konke kube kuzama ukusondela eduze kwakhe ubaba ubevele akujikijele phansi ngenhlamvu. Bese ngibaleka mina ngiyocasha. Lokuyila ubaba ubeqhubeka edubula bonke abazama ukulamula. Echaza ngobudlelwane bakhe noyise uthe bebunzima kakhulu baxabana ngonyaka ka-2010 nokuyila akhetha khona ukubaleka eyohlala kagogakhe nala akhulele khona. Njengoba ubaba wabo ubebahlukumeza ubehleze eshaya umama wabo aphinde amkhombe nangesibhamu. Umama ubekabaleka yena kumalume bafika omalume bezokhuza ubaba kodwa ubexolisa enze ngathi uzoyeka lo mkhuba kodwa akazanga uyeke. Uthe ubaba angazi ngamchaza kanjani kodwa umuntu nje ononya kanye nehluku futhi unenhliziyo embi ngendlela emangalisayo. Ube wathi sibi kakhulu isimo kulaba abangeniswe esibhedlela njengoba umunye wabafowabo abungeniswe egumbini labagula kakhulu njengoba inhlamvu ingene esiswini eyohlinzwa ukuze kukhishwe yona le nhlamvu. Ukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthi amacala okubulala nawokuzama ukubulala nelokufa komuntu ayaphenya amaphoyisa asemahlabathini. Indoda ivulele ngenhlamvu kubantu abayisihlanu ngaphambi kokuba iphendule isibhamu izigqokoze yona. Ababili kulabo abahlanu bafele khona lapho kwathi abathathu baphuthunyiswa esibhedlela. Imbangela eholele kule sigameko namanje ayikaziwa kodwa amaphoyisa abhizi ayaphenya kuchaza uColonel Thembeka Agwala. Bafethu lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lodaba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.